inkuru true story ni inkuru nyayo ivugwa ko ishobora ko ari nayo butoyi na sisi biravugwa ko bahebanye note bien butoyi na sisi bari ko baratwinyengeza bitwenza rasisi biravugwa ko bahebanye kumvo zimigendane y'abantu babiri rengi nari babiri ubu rero hano uzumbona sisi najibu wewe wewe rekurabe kubera yuko ahantu uzumbona sisi ubuto ni wagumagenda n'umvubona no ushora bishoboka kuba
usanga tuguma dufatana nko
na mutama Gerard rero iki kintu ndakene inchuro ya mbere exclusive muduhe muco wacu sisi na buto ibahebanye kubera imigendranire ya hafi hari hagati ya mutama Gerard hamwe na Znasis ukuri nukuhe
mimba bazizawe mama vuta yawe ngukorere nanje
icho wa mama gari
ngukorere nanje
icho wa mama gari
nitwa Olivier Niyongabire ndu muri jwa gospel music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe j'aime na commenter munshigikire munshigikiye muzaba mushigikiye kwa cimana ndabakunda cyane God bless you
tima wanje shemezu mwami kanwa kanje muririmbire maso yanje rabijambo
bakunzi ba Isaac TV murabona no munsi ni yambariye covid bacane cyane tubana tubahimiriza yuko mwese mara mukingira coronavirus uko yasadze yarenze murabizi rero mu kwikingira niyo mpamvu turi obligé ko twambara uko ndira mu vino yuko baravugana
n'iyo nicyo
njani twa unasikia jina mimi nitwa Paul
reka mu vino nyumvirize ibintu bikubira banga
imboregwa sawa rero
mu vino nitwa gute
imboregwa
Alvera wenda ukeneye mukanya ndaje bakunze ba Isaac TV mwambonye nashaka mvugane gato iminota mike cyane na Sisi na Mutama Gerard ndafite urusako rutaraho nyuza amaguru hasi inkuru ya mbere ndagufite yaba bantu nuko bivugwa ndaza kubijya ko bada ndagwanda baramutse Sisi mambo
ça va
meze neza Sisi kuva umunsi yafatane na buto yiwe kuva umunsi baba star kuva umunsi nasubira kandi kumvugisha WhatsApp era ko ndakundamutsa ntandamutse hari kubereke barundi tumeze uko Sisi
oya ukurambeshe
urumva rero kubera yuko wabaye mu star wamenyekanye byageze umva ndushaka kandi kuzurana
banduguye bakongomani ndo banase banduguye munisikilia uyu baba
analifika bana ambura kwanza marori Sisi arabana atakubona ne
ah oya ndagwaye amazi
Sisi ngo baruka kumukora tura covid nivyo corona
oya nububeshe
Sisi amakuri ni
sawa
wavyibushe watagase
ego ndaronka ibirungo negeza kuvyibuha buto yiko vizuri
okay
Mutama Gerard ni bon
fresh
amazina yabuye ni Najibu nde
irakoze Najibu
uyu numwe mu bantu bavuga yuko afite badada benshi muri Saudi is true bagukunda no sakwe sabu bingine ndaze hari natanga kwimvira ibi
bishobora kuba bivugwa mu gasivyo
ari kandi hari wa mukuga sha kwica bya byahereye
sinzi ko yashobora kuba yarapfuye
eh
ubwo amuvugiye
yego
sawa butoyi bukuru bari he
ego butoyi bukuru bari mu kandi kazi bafatiriwe niyo mpamvu batabashije kuboneka ego
okay Mutama Gerard muri ko mura postinga movie yitwa imboregwa narayibonye kuri channel yanyu ya YouTube like abantu barayakiriye neza nkuko ubyibaza
imboregwa
ofe mingira hera si sezo
ni filme ihera ariko aho igeze si habye urabona ko abayiravye uravye commentaire abo tuvugana baratubwira yuko bayikunze cyane rero biri mu bintu twebwe bituryohera gose
sawa sisi burya sinema witwa mu imboregwa witwa
yitwa nde nyibuze kwa ruzina
yitwa Devota
Devota vraiment ijya sinema imboregwa abantu bose mwahawe amazina nta numwe yasana rya zina vraiment ariko wewe Sisi yasana Devota kabisa bya vrai felicitas
imana iguheza gire kandi imana irakubona
ikintu cyabaye rero hajya kugira duhana ijya amazina twaragiye gukina tushikaho dukinira atanu umwazi uko umwumwaza kwitwa mpaka tukasimama ati wewe ati je nitwe gute ubundi ati ndabibuze
niyo challenge kwa wila
umwe nza numva vuze ngo devote ngo yego ujyo nyine devote ubundi nza numva ngo jando sinzi ko wabonye ubukuru filme yari nzihera atazi nafise
ahubwo man cyera nico ndagwaye mu babarire iyo bavumegase n'icyo cyanjye n'iri soka neza
ariko ijya filme nakano twabahaye kugira kubera twa tumaze iminsi abantu batwidogeraho mwana y'ivya makomedi nta mafilme mu kiduwa cyo tuvuga ati reka tubakano gato kagyoshe ariko umuntu mbere yuko bazuba bari kubararindira filme yindi tugira tubahe izo bifise parties ibiri nayo nyene izoba yitwa yaitwa nani umuvyeyi ifise parties ibiri inyuma y'umuvyeyi tugira tubahe serie rero izoba idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi.
Okay sawa muravyumva tatatu bamenyere ma serie bari kubangira ama cinema ahera kandi cinema ga postinga igahera ari cinema yitwa Imboregwa iri kuri YouTube tugere ku rusaku rwa rusaku na ya nkuru no je ndagita rusaku ni nkuru true story ni nkuru nyayo ivugwa ko ishobora kuba ari nayo butoyi na sisi biravugwa ko bahebanye note bien butoyi na sisi bariko baratwinyengeza bitwenza rasisi biravugwa ko bahebanye kumvo zimigenderanire abantu babiri rero nyina ari babiri ubu rero hano uzo mbona sisi na jibu wewe wewe rekurabe kubera yuko ahantu uzobora sisi ubuto ni wagamagenda n'impamvu bona n'ubu ushora bishoboka kuba
usanga tuguma dufatana nko
na Mutama Gerard rero iki kintu ndakene inchuro ya mbere exclusive muduhe muco wacu sisi na buto ibahebanye kubera imigenderanire ya hafi ihari hagati ya Mutama Gerard hamwe na zina sisi ukuri n'ukuhe sisi ole wako tudanganye cyece ntanga my previous ningere mwashikwanye muko muratukana rwa uyu na jibu rega nini si tugane ha ukuri nuko
na kuri naguke ngaho wenye no vuga ko gusa igihari nuko urya n'umugabo wanje ndamukunda arankunda aranyubaha ndamwubaha hama ibisigaye navyo
ingora nuko bashavuga ngo ndaremeye ntanya rindira genzo bibatoroza muzobibona na jibu iyi story imeze gute ko umugore w'abandi ahuja hose mba muri kumwe muri mubiki
oya twebwe je nibaza ko jewe na sisi du uretse ko twabaye inshuti ariko ikiduhuza cyane n'akazi rero nta hantu uzotubona turi kumwe tutari mu kazi nimba uyu munsi ubona turi
juzi hirya yaje ko nabonye kuri beach ahantu wewe na sisi juzi na n'imisi nirahera
kwari twagiye mu kazi twari twaronse ikiraka kwari twagiye
ikiraka ko tumenyere ibiraka bya nimba muri bane na buto rabutoyira bukuru
ubu ko ivyo biraka usiga bijya muri babiri nibiki
oya umva none bukuru bukuru na butoyi bari bukuru na butoyi bari
ari je ndazi aho basinza aho
bari makamba
urumva ha bari makamba uje uvuga utireka profit
oya
abakobwa bicwe n'amazoeya kumenyera amaze kumenyera n'ikibazo rega nivyo vyateye induru hagati ya butoyi na sisi
ntanduri hari ivyo ni vy'abantu bavuga canke uko uvuga ngo nireme
ama screenshot je naronsere nayo ushobora bata screenshot bako barashwana butoyi n'umwe
ivyo ni bisanzwe je ndashobora gufata nimero ya sisi
nacho nkunganiriye aho nyene sorry n'ukuri Isaac nazi bana zitakomana mahembe sivyo yego sivyo nazi bana zitakomana mahembe peut-être usanga izo screenshot warazironse ariko je cyo nashaka kubwira abafana ba Isaac TV n'abafana ba Mutama Gerard official nazi bana zitakomana mahembe
urumva iyo mvuga vuta nazi bana zitakomana mahembe bisigura barashwanye nibyo ubu rero uri karamuhoza marira
ni ngombye kuvuga ati nubwo byoshika ni ibintu biba bibaho ariko nta gushwana
sa Mutama Gerard we kutazi n'umusheri wawe ugo mufatana na sisi mushakiki
ah
tujuye demo wako none turamuzi
none abantu bose ni ngombwa bamenya abasheri b'abantu bose ntibibaho nimba mutaramumenya ngiye ntiyaragera
oh mama unaza kuvuga ngo bakufanana oh mama sinzi biki sisi Uto yarafuha ule atakutwara mroho uri kujya muze ko aririza
Isaac n'ukuri niyo mpamvu jewe nari maze iminsi nashaka no kukuvugisha no kukurondera juni ni kwa na juwa tubonanye utegeza kumba zurusaku utegeza kumba za byanda gutakiye niyo mpamvu nilikuwa ewana baadaye ndana ku block ahubwo jewe
uzi ko ndakufitiye me
gambeya unakuwa gambeya ewana urusaku
la jibu bazo kumara urazi urukundo rwa buto yina aho twarukuye na sisi ihendo vyoga kare
butoyi tutaramenyana na sisi je butoyi namufata nkuko ari umuvukanyi wanje
none urukundo rwo batuma mushwa
oya rugute uyu rega nawe je ndamufata nka mushikanje
Ushiki kwa mbari mwuzi
zisa. Mwaya rasazi. Zisa nana nani.
Wewe na uyu. Si, harifoto, rindira, rindira. Apana nga aha.
Uwe na hii wapi na wapi.
Ngora kwa marori ya janishi janini zenye numu. No, linda na ugire. Jewe vre marona nudu foto naboni, tutududu screenshoti, mwamba ye, uduhuzu mwere. Egi ya foto niyo azanyi ngorane. Afete, linda basi, nda wagire basi ngine bimeze basi. Afete, harifoto, awanu wabili bifoto je, bamba ye mwuzi zisa. Igyo foto rero butoye ngo arayibonye bari makamba butoye baragumutse ishavurira mufata arasara aragumukara usinizemeshe ubusafe ka 3 jours nimba tare 5 jours batavugana Mr. Niraheze sisi nabutoye batavugana kandi rero nimba mpari nimba gira nkaririze na harire twumva
nuko ata telefone ifise ngaje naca nani nifuna butoye ukacuvuga ivyo akacavuga ivyo bintu uravuga ko ari ivyo cyangwa atabivyo
Wewe ni mje neza ngao.
Jenda fi oyare kamore. Ngambo ibi tarije.
Ndaje. Ndaje for sure understand say. Aha. Warubuze ne?
Kali kandi mka meni tangu ni mborego.
Au skia.
Skia. Nereka shau ko ari yo sinema wakinye. So reka ndagushimire. Mu gusozera. Inkuru je ndabemene ndagiye kubikurikirana. Imigendane y'abantu babiri fonda kuri ariko cyozi cyocyo safe 5 jours butoye na siba tavugana iryo yishuwa kuko je ndabazi ni bajama
umviriza nimba batavugana reka ndakubwira ikintu iki mugabo hari ikintu hari ibintu mu misi mike kama siku ngapi ivire hari ikintu turagukeneye turagukeneye aho ndahejeje nta kindi mvuga
hari urubanza
oya reka
wabyumvise barankeneye muca muvyumva nami dusukemo mabisi kugira ntihabe ibara ntirigwe umuriro ntiwake so merci beaucoup turi mu kiganiro batuvumbuye turagowe ndaba turavumbuwe mu ndabire turavumbuwe so murakoze cyane gaduheze ikiganiro murakoze cyane ndahejeje ndabasezere ni sawa bye
bye bye
sisi bye
ego merci
Bema ma Joyce. Kumenga wataye umutwe na maki.
Reka cyaka papa Gloria ahubona na taye umutwe. Mu mezi uku kwezi nafise urubanza kwa Dote na mariage yakaga kuzine kaje. Aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuze ico fatana ico ndeke.
Yo, namakuru fisi.
Bimeze gute?
Neza na neza muntu mbere yo gusa zero umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora ku buhinga buhanitse kandi cyane ku biciro bitavuna na cyane cyane ko turiko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha
aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugacuba hamagara bakagutunganiriza
asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda
Isaac TV